Yeah. Ni hatari sana. Ulikuwa mviza mirongo 94 n'icyenda. The number one hit music station Mujumbura 94.9 Radio Black FM. Nuko mubizi rero turaza tuzindukana na What's Up Today. Acyanze se ikigwa cy'umunsi. Nkicyo nakwita basi amakuru you know munsi. Sinzi niba no vyituko cyanze se ari ukundi kuntu no vyita mugabo nzira yuko ari ukunyene bimeze. Ari umunsi mu WhatsApp Today tuzaganira ku kirero. Umunsi tuzaganira ku kintu Demikwe tumaze iminsi tuganira ko njye n'ukuntu umuntu yokwiteza imbere mugabo akaraba nigutse abikarabikora. Hari rero ikintu usanga kenshi gikunda gushikira ku muntu maybe ntatera imbere. Mugabo mwanze kubivuga kuri pwe imwe. Iyo pwe imwe rero ngiramvuge ko ni yuko ejo nako nababwiye ati mbega vyogenda gutse bivaye n'ukuntu hari umuntu yizigira ngo akana kabazomfasha ubuzima bwanje buzuba bushingiye kuri bantuze ya ugasanga ico gihe bikubira tuma twe tutotera imbere ngo twe tuvyifuza. No musi rero ngiracinza turaba ati mbega ni gutse ivyo bintu vyose wewe wabisiga inyuma then ukakora. Ariko rero nkacana rukacana nibaza ati mugo ko vyogenda kose hari gusanga umuntu afite igikomere kanaka mu buzima bivaye n'uko yakuze naho yakuriye. Basanga by'ukuri ico kintu kiracamwiruka inyuma kandi kwase kiwe ntabwiza kugasiga barajana kagumenza kamwiruka inyuma ahaja hose ugasanga ari ubuzima buriko buragenda bo mwankira. Ico ni kimwe mu kintu nabwiwe n'umuntu nyuma yuko nsohoze studio ngarambwe ati mingo isoke bya bintu batubwiye bya rivyo ati mugabo sha mingo hari gihe ubuzima bukubera ishano ugasanga by'ukuri hari gihe abantu nyene basanga baraguhemukiye se twarahemukiwe n'ikindi n'abavyeyi bawe niwe nza guca nanjye nza gushimira kukira kuko nabo niwe yashimikiye ko azuko sanga ico gihe rero abavyeyi baraguhemukiye ico gihe kahise kawe kaba kakwiri ku inyuma aho uri hose n'ivyikura kora byose kahise kawe kaguma kakuza inyuma rero ngiyatse ndabwira ati mega ni gute ivyo bintu wogwana navyo cyangwa se wokwirengera wo birenza amaso ugaheza ukarondera amafaranga cyangwa se ukaba wowe ubwawe ukiyizera ivyo byose nabifata ngo utiyizera. Niba wizeye by'ukuri ukabuze yuko kanaka atakiri mu buzima bwawe it's okay let's her go orohere let him go mureka gende hama nawe ugira iki ugwanye n'ubuzima bwawe uhasaringe ugiti cyawe ukomeze ugwane ingwano ku giti cyawe. Alaho sanga rero abantu kenshi urabona nk'ukuno kuno sanga nk'umwana kanaka avuka ku bavyi batandukanye I mean papa wiwe na mama wiwe ugasanga ntibanabana ico gihe rero sanze batabana bagira ni mishwano hagati yabo sanga umuhungu yaciye n'umwana yaciye agenda kuba kwase acabana na nande I mean ugasanga yaciye abana na mukase cyase umuhungu umwana yaciye agenda kwa nyina yaciye abana n'umugabo wa nyina izo bintu byose usanga umwana akuranye igikomere ugasanga umwana arakuze ico gihe umwana yarihakanywe akiri mutoya si we ntiyamwemeye mama wiwe nawe ntivyagenze neza ntiyabasha kubaho cyangwa se mama wiwe nawe ntivyagenze neza ntiyamwemera nyine tunga murire nk'umwana muhindira kanaka gusa umwana amaze gukura iyo ndera fise cyangwa se kukuna ariko arabaho ico gihe nawe ubwiwe n'ivyo yirondereye cyereke ivyo bintu vyo vyo gufasha gute kugira ngo maybe ushobore kuba wogera kuri iryo terambere ryawe. Ivyo byose navyo ni ibintu bishobora kuba vyofata umuntu ntagire kwiterambere mugabo mwene muri vya bindi akahise kawe kagoma kakwiruka inyuma ati mbere ivyo rero navyo birenga gute. Anisunze ikinyamakuru kikunda kwandika kimwe muri Amerika bitwa Psychology Today kiravuga yuko abantu benshi bagendana ibibazo vyo mu mutwe I mean trouble mental niko novuga cyangwa se bakunda kugendana na depression yo mu buzima bwabo bitegwa n'ibintu byinshi bagiye barashira mu mutima bakubwira yuko ibice 80% kwijana by'abantu batuye uno mu bumbe w'isi bafise ibibazo kanaka by'ubuzima atari kabandi bantu ibihumbi abandi bantu 20% batuye uno mu bumbe w'isi ibyo bibazo byabo by'ubuzima barabifise nabo gusa nibo babashije kubirenza amaso bakabaho ubuzima bwabo bwite batite kuri kase kabo batitaye no kuri kanaka ari kumfasha kini gusa ntiyagikoze papa ari kungorera kini gusa ntiyagikoze mama ari kumbera uyu gusa ntiyabikoze onkire byari kugenda guca gusa ntiyabikoze abo bantu 20% nibo bashoboye gukora ico kintu bakavuga ati vyukuri ngira focusing nkereye ubuzima bwanje bushasha imbeho setting ishasha ni parametre bushasha mvuga ati ngira mbeho ubuzima bwanje nitaye kuri kintu niyo nkore ku muryango ngende nkore Mura masu kumujango nda yarabi shahandi. Mura masu kulikana akari kumfa shakino nda yarabi shahandi. Nuchanza kure nza kukino kinu nga kugira yuko. Izibu shakashatsi keshi bukunda kuvuga. Nuko ugeno kuraba na ubwawe tutite no kuvyo bashakashatsi bavuga. Umuntu n'umuntu munini. Umuntu n'umuntu munini. Kuburyo bw'uko umuntu nawubwiwe umuntu ikiremwa muntu cyangwa creation imene. Biramugora cyane kwitahura. Ntagihura akora ikintu namahone kwibabwira ntagihura akora ikintu. Nawe ubwawe usange witunguye. Wivuga ati cyangwa se wibaza ati ako uyu ni jewe yakoze kino kintu canke se n'uyundi ukasanga muri jo gena ubwawe ntubasha kwiyumva yuko kwivuje ko ivyo binari uwo bikore byo binawo ukabaye ubishoboye cyase zomaraga na uzifisemwe niyo nico gituma rero nawe umuntu kanaka atari wewe afise ubuzima bwiwe kanaka utumwiga ngo umumenye mugena ubwiwe byakunaniye ubwawe byakunaniye kwimenya ni gutumva yuko uwo kwizera umuntu asampusa yuko azokubera kanaka azokumera azokubera byose azo kubera kamara mugano w'abanyarwanda uzumva yuko ari we zoba ubuzima bwawe nyene uzoba ubuzima ashaka nira ari ari kubimeze fata ico kintu gushye mu twe umva yuko atamuntu mwazigira kubera ijisho atamuntu mwazigira kubera ikiraro ngugire ku kintu ego byoshika akakubera ikiraro akagwa amasezerano akayashitsa mugabo sijana kwijana abantu bose ndabwiza gushira amaso yabo ku mujyango canke se ku bantu baba kikuje ncanza kuvuga kino kintu nza no guhereza ko hari gusanga abavyeyi bakunagiranira ibibazo na hagati yabo cyageze kubivuga ko kenshi ngabo ntibazi muze muraba bana ntibayi victime y'ivyo bibazo vyanyu ntibazi babe imbohe y'ivyo bintu vyanyu mwe muri ko murapfa uza gusanga kenshi abavyeyi bafise ivyo bapfa hagati yabo it's okay papa wawe akagenda kwiye na mama akagenda kwiwe mugabo basi nimenye yuko abana mugwiza kubahindero yabo nubwo bigimeza uko muracahuriye kubana bajya abana nabanyu muracahuriye ko mugwiza kubaha indero ikwiye kandi bikwiye mukabaho hafi nk'abavyeyi nibwo ivyanyu ivyo mupfa itsoke mugende mu bigwanire hariya ariko abana banyu mwavyaye mugira igihe muhure ngo reka cyami ngo ntavyo womenya ngo umuntu yashaza ngo guturiza amakoto ngo uhura gutse ngo ngongere muganire it's okay birakunda muhuzwa n'abajya abana kujya umwana aba ahuzwa n'umuvyeyi amwibungenze bagahuzwa na cordon umbilical navuga bagahuzwa n'uruzogi kugira ngo bijya ivyo umwana akenera ari mu nda abihabwe na nyina biciye mu ruzogi niko n'ubushakashatsi buvuga yuko abavyeyi abantu bamaze imyaka 12 babana nibyoroshye cyane yuko botandukana ngo barashobora gutandukana isoke twa matwe ibonye ngo bakubwiye ko niyo batandukanye ntibibagirana completement umwe ngagende hariya yibagira uyundi abica hose ushimura shima yuko batagenda ngo bibagirane baramaze imyaka 12 babana cyane cyane bafitanye abana rero hoho ni finale iyo batigize bavyana bashobora kwibagirana mugabo ntamuva mu mutwe akurya umuntu mugeze bugukundana muri abajene usanga waramwibagiye ugasanga nta n'uwucibuke mugabo iyo mwamaze kubana muzigira umwibagira ya makuzamo iteka mu mutwi wawe cyane cyane mwigize kugiranira abana hoho usanga ari finale mwamu mwibukirana kuri bajya abana kuhera iteka baba babahuza ntandwi yohera utamo kubise kwa gatiba kandi mutakibana rero bajya abana ndiko navuga kuri bajya abana mwatandukanye ati nubwo mwaba mwatandukanye yahaswe guturiza makoto yahaswe kujomba ibugita bajya abana ntabwo rero mwogira iki ntabwo mwoce batandukanye ngo bace baba imbohe z'agahinda kubera ibibazo byanyu mwe mufitanye nk'abavyeyi mubwirizwa kwama mwahuye abana mukabafashe mukabaha uburere bukwiye ije na kwijana iyo mugahura wowe wa mugabo gahura n'urya mudamu wawe n'abajya abana mukajana mukabare ukagurira abana ukabanezereza ukabakora ibisabwa byose nk'umuvyeyi nubwo bigoye bajya n'abana bawe na maraso yawe ubwiza gukora igishoboka cyose rugira ngo abo bana ntibazibagire iki ntibazibagire yaho bicuza avuga ati papa yaradekonye sase mama yaradekonye bari bafise ibintu kanaka bari gukora mugo batigeze bakora kubera ububegito bwa mwe bw'abavyeyi mwakoze mukiri bato ngo muratandukanye nibagirana yuko abana batagiye kugwa mu mporozi bibazo byanyu mwebwe mutashobye guhuza ibyo bintu abana bigatuma baca baba rero imboye z'agahinda ibyo bica bisa rero nabino bintu ko ndabwiye ati byo gutera imbere ico gihe uwo mwana abaye ubwo buzima biragoye gose kugira ngo ashobe kuba yo kuyungunganya ico kintu kimuve mu mutwe kwawe ko buri munsi yamafise umwikomo atakubavyeyi ndetse nawe ubwiwe akita ku mwikomo Ati kubera iki navukiye muri ujya muryango kubera iki papa yabaye ujya kubera iki mama yabaye ujya kubera iki ntavukiye kwa kanaka ngatuma bari aba papa wanje kubera babavanye n'ukura uwo mubyeyi yifuza ko yobukabaye amubera umwana abone ukuntu babanye n'umuryango wiwe rero icyo gihe bisaba yuko uwo muntu ugira ntibize bigende nk'uko uwo mwana wa abana banyu mbwiza kureka kubaha kubaba kubabesha imbohe z'agahinda n'ibibazo byanyu ariko iri kintu cyane zandangiriza ko nuko kenshi iyo ibiro bintu byagushikiye ikintu bwa cyo no kuvyakira uko nyene ukiyakira bavuga ati byarabaye mbwiza kubiba mu kunyene byarabaye ntacu no hindura ahubwo mbwiza kubaho ubuzima bwanje kugira ngo nanje abazonkomoka ko ntibazi babe imbohe z'agahinda nkuko vyagenze ntibazi bigire babaho ubuzima nkubwo nabayemwo rwana cyane bakunavuga ngo niwa kuvuka Kenya it's okay iyo siko sajyawe niko sajye wakuvyaye mugo na gupfu Kenya iyo niko sajyawe ijana kwijana nawe ukagombye kwishinja kwa kwafise mahigo menshi yo guhindura ivyo bintu kuberako warigeze kubaho utera umwuka bazima ukabubwi ufise